Hello, bakunzi ba Isaac TV mwiriwe cyangwa mwaramutse bivanye naho umwe wese aherereye nyene nkuko mubizi nkuko mubimenyereye uno munsi itariki zitanu z'ukwi 11 uno mwaka nyene turimo mu gisagara cha Bujumbura harasubiriye kwa kumuri wa muri yesa umwe ngo hug me
so hug me
undi nawe ngo affection
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 give me affection
affection
affection hug me affection yesa uno musi rero ni zantare zibiri zazini nyene musanzwe mumenyereye muri no game ya music yo mu gihugu cyacu cy'u Burundi bahuriye ahabona bahuriye kuri tele ku munsi umwe badusohoreye ibisasu sasa rero ibyo bisasu bikaba byari byiteganywe igishika cinshi n'abafans b'umuziki ndundi abakunzi ba Isaac TV nk'uko musanzwe mubimenyereye satbi satura mabafre satellite ajeje kudushirira ahabona indirimbo yiwe twari twiteze yakoranye n'umuvamahanga ajwi ku izina rya Otur Brown ava mu gihugu cya Kenya indirimbo yashoboye kwitwa Hug Me Mobera no bamenyesha neza yuko iyo ndirimbo gerageje kuyiraba ni indirimbo nziza indirimbo biboneka neza yuko irimo amashusho meza ndetse Sadbi ubwiwe nyene yashoboye kwandika asaba n'uruhusha yuko imbuga ngurukana bumenyi zose zikoregwa ngaha mu Burundi cyangwa zikurikiranwa ngaha mu Burundi bozugara kugira ngo hasigare hakora YouTube gusa kugira ngo abene gihugu bo mu Burundi u Rwanda Tanzania ndetse na Kenya kugira ngo East African yose igume ikoresha YouTube mu kiringo iyo ndirimbo yabo izoba igiye ahabona kuri YouTube bakunzi ba Isaac TV nkuko musanzwe mubimenyereye Sadbi muramuzi ndamuzi numwe mu baririmbyi novuga yuko bari kwaragerageza kuduza ibendera ryacu ry'igihugu cyacu Burundi mu mahanga no mu makungu mu gukorana amakolab n'abastare bagiye batandukanye batava hano mu gihugu cy'u Burundi ndabamenyesha neza yuko Hug Me nimwe mu ndirimbo ziriko ziratuma abantu hano mu gisagara cya Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi bariko barakura gashambara bigina iyo ndirimbo neza murabona neza yuko abaririmbyi b'abarundi baticaye ariko ku rundi ruhande naho ati genda buke buke kuko natwe turahari bose ni ba king bose na ba legend bo muri industry ya music undi nawe ngo affection ni Orga featuring Big Farias musanzwe mubizi neza uwo mwigeme Orga ni umwigeme yashoboye gukora cyane ni umwigeme navuga yuko amaze gukora na makolabo n'abastare benshi kandi batandukanye kandi bakomeye tutibagiye neza yuko Orga amaze gukora na Lolilo Simba akaba yarashoboye no gukorana na Diamond Platnumz umuririmbyi ava mu gihugu cya Tanzania bakunzi ba Isaac TV uyu mwanya tuvugana affection na hug me nizo ndirimbo ziriko zirabica bigacika hano mu gisagara cya Bujumbura ibi rero ni umunezero udasanzwe ku bafans ni umunezero udasanzwe ku bantu basanzwe bakunda umuziki ndundi ku bantu basanzwe bakurikirana umuziki ndundi ngo kubera ko iyo bakuru bariko barakora n'abatonya ngo bagira ishaka ryo gukurikira inzira bakuru bariko baracamo cyangwa ndetse baciyemo bakunzi ba Isaac TV rero ushobora kuba utarabona indirimbo Hug Me ja kuri channel ya YouTube ya Sadbi Satura Mabafu iyo ndirimbo ucuyisanga ko kugira ngo wirabire abene gihugu ukuntu bariko bariryohera n'ukuntu bariko baraduha ibisasu bigiye bitandukanye ku rundi ruhande na ugiye ukandika Orga featuring Big Fizzo ucusanga ko ngo affection bakunzi ba Isaac TV ni umunezero udasanzwe kubera ko igihugu cyacu Burundi abaririmbyi bacu hari aho bariko barava hari aho bavuye hariho naho bashitse hariho naho bifuza gushika icyo ndagusaba gusa kugira ngo tugumane bwa bumwe gusa bwo kubashyigikira bwo kubatera intege ni kugenda ku macano yabo ugafyonda kuri subscribe hama ukanabasigira n'ubutumwa bwiza wewe nk'umufans wewe nk'usanzwe akurikirana umuziki ndundi hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi cyankwe nubwo buri mu mahanga nakibaza natwe muri Isaac TV nkuko musanzwe mubimenyereye tubashikiriza amakuru meza kandi agezweho icyo tubasaba sikindi ni gufyonda kuri subscribe share na comment na like kugira ngo ibiganiro n'amakuru mashasha agume abashikira kuri micro ni MC Ivan mutima wa Burundi muri gwa rukundo nyene turabakunda cyane kandi tuzokwa matubakunda kandi namwe muradukunda ciao ciao.
Ndabara mukije jeritwa Isaac Classic. Ebane hari television shasha yuguruwe igiye kuza irerekana ibikorwa byanjye bishasha ariko byanjye bishasha bigira bitangira kuza biraca kuri yo television ariko cyari hasi by the way racyafite ababone bake ndasabye rero yuko tugenda faster mu kwezi kumwe gusa ndasubiyemo mu kwezi kumwe gusa tube tumaze gushikana ababone igihumbi tube tumaze kwiyandikisha kuri television Furaha TV 257 tumaze tukwire gusa igihumbi hari kintu ari surprise yibanje shasha ndafitiye ngira ndabashire ngaho kuri Furaha TV cye ni Isaac Classic neme n'umutima wanjye wose shikira Furaha TV 257 andi kuko nyene kuri YouTube Furaha TV fura mugiswa ruko nyene Furaha TV 257 Furaha TV 257 hama uce wiyandikisha logo cyibona ngaho wiyandikisha hajya bo entreta urasha urakura bona ibiganiro by'abajeune ari umujeune yitwa Karim n'abandi bako batishigano vyiza vyiza hajya a kumwanya kumwanya ebana ni kuri kuracerwa sana rero ndasubiyemo munyuma ukwezi kumwe gusa gukwiriye tumaze gukwira ababone igihumbi barenga faster hari kugwa gishasha cha Isaac Classic gire gusa gicaga kuri Furaha TV cewe neme gushikira wewe rero na nkunda jewe tujye gushikira Furaha TV na Isaac TV shikira Furaha TV twese dutere imbere.